nitwa Hector Ntirampeba akaba nsanzwe ndu mu Kristo asanzwe ntabwo turi abapasiteri turi abakristo binjira mu bishengero nk'abandi ariko turakunze gushaka gufasha cyane abana igihe cyose twifuza gufasha abana bo kimwe mu byaduteye gufasha abana hari abantu bagiye baradufasha mu byiyumviro bamwe n'abakristo abandi se abakristo iki atwagiye twumva abantu nk'abaririmbyi hari nk'umuntu yanyespiye cyane umuntu witwa Michael Jackson mu ndirimbo yiwe yaririmbye yavuga ngo Heal the World amajambo arimo yaramfashije cyane ko numva ko nanje hari ikintu kizima ashaka gukora hejuru y'ivyo hari ijambo ry'Imana nasomye mu itanguriro Imana irangije kurema isi kashiramo ibintu byose igashiraho Adam na Eva yababwiye ngo bagende bayirime banayizigame twumva rero ko ico dukwiye gukora hari isi Imana yakoze yikora ari nziza ariko natwe hariyo devoir Imana yaduhaye yo gufasha isi kugongera tukayigira neza gusumba uko Imana yayiduhaye niko twumva gukorera Imana kwacu niyo mpamvu tuba twifuza gufasha gusangira n'abana umunsi mukuru cyane cyane abana batishoboye batashoboye kuronka ingene bagira umunsi mukuru mu muryango tuba twumva twashyiramo ingufu zacu zose tugashyiramo uburyo dushoboye kuronka kugira ngo abana nabo nyine bashobore kuryoherwa kugira ngo nabo nyine bashobore kunezeranwa n'abandi ubundi abana twasangiye ntabwo tuba tuzinanye abana twasangiye na tuza kurondera ahantu tuzi hari abana murabona ko twaje mu makartier ari aciye bugufi cyane amakartier y'abantu bitwa ko ari abantu bakenye ariko nibaza ko atari ugukena kubera ubukenye akena umutima mugabo mu buryo bufadika nta kintu baba bafise nico gituma tuba twiyumva twoza gufashanya nabo bana tukunezego ariko ntibiba byoroshye cyane biragorana cyane kandi urabona ko nabana batashoboye kuregwa nka kwa kundi twiba twifuza ko abacu baregwa niyo mpamvu ubona biruka bagaruka ukogerageza kugarura hari n'abatwishura nabi navyo nyene birashika kuko ndushira kuronka ibintu tubahereza bihagije urumva ubutaronse ibyo yari yifuza arashobora kwishura nabi ariko ivyo biri mu bintu bidutera umunezero kubera ko tubatuzi abo twaje gufasha bariwe ari ubundi abana twasangiye ntitubatuzinanye yabatuzinanye twashobora kubahoyahoya tukababwira ko tuzogaruka ikindi gihe ariko batubona uyu munsi ntibazongera kutubona turonse tugiriye urindi bakwe tuzogaruka tubarondere murabona ko tubarondeza tukababwira ko dushaka gusangira nabo nibaza yuko namwe mwabonye yuko n'abana baba bambaye ukuntu atari kuyiza bamwe ntabiratu baba bafise abenshi muri bo niyo muri ko muraganira urasanga baraciriye amashuri hagati harabayatanguye n'abatatanguye mugato wadushaka ko nabo nyene baneze uwo munsi murumva ko nakazi gakomeye cyane karuhisha ariko tubinezererwa gutyo kuko biba bivuye ku mutima uyu munsi twaje tugana ubundi twaje tugitegekanya ko dusangira n'abana bashika 80 mugato twasanze abana bari ngaha baba 120 ariko ntibyaduciye intege turifuza ko tuzokongera kurushiriza kuko abana twaronse uyu munsi baruta abana twaronse mu mwaka uheze twabikoze tufise abana bashika 60 gusa ariko murabona ko uno munsi baje ari nk'icakabiri mudongi turategekanya yuko mu mwaka uza dushobora hamwe dufashijwe n'Imana dushobora kurushiriza kugira ibindi byiza cyane tukeregeranya abana benshi cyane kandi turangije gusangira nabo turategekanya ko cha tubagenda tubabwiye akajambo gatonya tubasengesheje kugira tubashiremo ako gatima kukumva yuko si twebwe twabikoze ni Imana yabibutse yakoreye muri twebwe kugira nabo ejo nibagubwa neza bazibagirira abandi canke babutse bamenye yuko hari ici Imana itashoboye kubashikana ku uwo munsi ariko bumve yuko hari ahandi hanyuma Imana izobashikana bumve ko hari ivyizigiro mu buzima bwabo ko ejo canke hirya ejo bizogenda neza
mufatire kubazo masanza abana bafise
kubana ukungene bameze dufatiye ku bibazo twasanzeho byakunda twari gutumirira abandi bantu bose bakaza gufasha abana kuko ubundi aba bana tufise hano hantu nabo nyene ntibavutse bifuza kubaho muri buno buzima nibaza ko bose muri bo barifuje ko bari kuvuka basanga base bafise imiduga basanga base bafise amazu meza hari n'abakubwira ati jewe iyo nza kugira ibakwe ryo guhitamwo nari guhitamwo kuvukira muri Amerika bisigura ko abana barabona ubundi buzima bwiza bakabona ntabwo bafise ni nayo mpamvu kenshi usanga bishura nabo ukuntu bishura nabo umuntu kubera yuko baba bafise igikomere cy'ubuzima atari bwiza muri bo rero nari gutumirira abandi bantu kuko twese twashizweho n'Imana kugira ngo tunezererwe iby'Imana yaduhaye nibaza ko ufise kimwe yari guhereza ubuda ufise bibiri yari guhereza kimwe ubudafise rero nari gutumirira abandi bantu bose abavyeyi aho bari hose bakaza tugafashanya ibyo nashobo birashoboka basiko rimwe mu mwaka canke kabiri mu mwaka ku munsi mukuru tuza tukabagirira nabo umunsi mukuru bakamenya ko nabonyene bavutse nk'abandi bana bakamenya ko nabonyene bafite uburenganzira bwo kunezerwa bakamenya ko nabonyene bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bana bakumva banezerewe nawe kuko biradukora ku mutima iyo dusanze abana banezerewe
akazina kanje nitwa akine zanje mireye ibintu kweri ni sawa ugwaruka gwari gwakoranye rurafungwe nyene ruranezerewe kuri no munsi wa Noel eka byari ibintu bibereye ijisho cyane ugerageje kubira ugwaruka gwafunguye gwanezerewe nti wora aba batambye batarize
ku bantu batabonye amashusho cyangwa amajwi aba bana ba Benedict ni bihe bintu bamwoye cyangwa bariye
bagera bafunguye neza bafunguye uwari ibinyobwa banyoye ntiworaba
nicyo babwira umuntu wakoze ibi bintu
umuntu yakoze ibintu kweri umukozi w'imana yakoze ibintu imana imwongera amavuta yarahezaga imana imusubiriza aho yakuye imana yamuhezagiye hageze
urakoze cyane
amen